take you there many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Da 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 da. Many others with their troubles looking for a prize. Da 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 da. Mind. Beggars in a gold mine, searching for the light. Da 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 da. Could take you there many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Da 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 da